Koro ingeni mae mar koro dan walose nikech mano bende weche mag hero osebedo ka kelo dang'ni mar paro. Koro nyako gi wuoyi girom kanye diere mar mondo mi dang'ni mar paro kik bed kuom nyako kata mna kik bed kuom wuoyi. Aparo ni mane thor wach mabende nigo bed ni walose.
Kapok aduoko penjo nino. Mistake ma nyiri timoga mang'eny di confuse pesa gi hera. Era kiketo kamoro achiel gi pesa to ken hera. Nitie yore mang'eny minyalo rito go hera. Nyocha chien kancha neno ka nyako moro maber owe gavana odhi ne ng'at moro mabe wira. You understand? Nang'o gavana nigi pesa to odhi ne
bomiye.
Koro Sharon, gima dhi konyo kabisa penjo mani penjo en understanding. Ki understand gik manyalo timo.
Waromo kanye, diere ni kanye, kumwarome donge?
Kamwarome, mana kuwa winjore. If you understand my capability, to amba winji kami nyalo chopeno. Koro nchi gik moko mwenye gubene kuwaya, to nchi moko mwenye gubene.
Brighton paro manu manini godo bende.
Anena kwa chute ndoreka. Ada wache ni, ata kwa ningi tumie, consider ningi unengubedi two-way traffic. Efforts unengubedi work from both sides. Ngamanyako kijia